TV ci YouTube bi ah do bu won xam seen xol manam yeen sentiment ngeen am jamono yi ni deug wadjal loxol loxol wa deug deug la deug la deug la no gisee victoire bi ak pourcentage bu beuri bi deug la 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 deug la